Molo wamkelekile. Kwizixhobo zomculo ezifana nesiginci, ubude bentambo lento singayibiza ngo-L lutshintsha indlela ivakala ngayo ngokuguqulekileyo. Ke ngoku lo L ubude uza kulingana nenani elisoloko likho eliphindaphindwe ngobungxangxazela bezina intambo, kodwa ke loo nto sizawuyiguqula ke ukungxangxazela ngaphantsi ku-1. Ke kuyachazwa apho ukuba ubungxangxazela obu buvakalisa umculo wezixhobo ezi. Kuthiwa ke intambo engange-11 inches, le nto phantsi ifane ne-centimeter, kodwa inkulu kancinci kune-centimeter. Ke intambo engange 11 inch ke ngubude obu bune frequency singathi uba ubungxangxazela kayi 400 ngemizuzu phakathi komzuzwana omnye, ke singayibiza ngo-F loo nto leyo, i-frequency. Ke kuthiwa ke fumana lo K, inani elisoloko likho. Ke ngoku xa sesifumene loo nto kuthiwa masifumaneni ubungxangxazela xa intambo le ingange-10 inches. Ke ngoku xa sine-11 inches siyayazi into yoba loo nto izawulingana neli nani elisoloko likho eliphindaphindwe ngo-1 owahlulwe kayi-400 ngokungxangxazela kayi-400 phakathi komzuzwana omnye. Ke ukufumana eli nani elisoloko likho uk, i-constant of proportionality ngesilungu, siza kwahlula amacala amabini sizawuphindaphinda amacala amabini kayi-400 ngapha ngasekhohlo sizawufumana u-400 ophindaphindwe kayi-11, loo nto izawusinika u-4400 okanye u-4400. Ii-units zakhona zizoba ubungxangxazela bentambo ezi ubuphindaphindwe nge-inches okanye izinto eziphantsi zifane ne-centimeters ezahlulwe ngemizuzwana. Loo nto ke iza kusinika uk, i-constant eli nani elisoloko likho. Ubude ke bulingana no-4400 ophindaphindwe okanye i-4400 singathi uba zingxangxazela kangaka iintambo ezi eziphindaphindwe nge-inches ezahlulwe ngemizuzwana. Loo nto sizayiphindaphinda no-1 owahlulwe nge-frequency le. Le nto ke siyayisebenzisa ukufumana ubungxangxazela bentambo engange-10 inches ke ngoku. So xa sizotsho uba u-L ulingana ne-10 inches, ubude bentambo yi-10 inches ke ngoku, sizawufumana u-4400 ngula K wethu andithi i-cycles incancazela kanganga ophindaphindwe nge-inches. Loo nto siyahlula ngemizuzwana. Loo nto ke siyiphindaphinda kayi-1 owahlulwe nge-frequency. Okokuqala into esinoyenza apha yinto yokwahlula amacala amabini into yokuphindaphinda amacala amabini nge-frequency ukwenza uba sibacime oo-F ngaba, okanye besinowahlula amacala amabini ke ngoku nge-10 inches sifumane u-F kwecala ngasekhohlo eyedwa. Apha ke ngasekhohlo sizoshiyeka u-F, i-frequency, ngasekunene sizofumana u-4400 wahlulwe kayi-10, loo nto isinika u-440. Loo nto njengokuba ke sine-cycles ubungxangxazela bazo eziphindaphindwe nee-inches ezahlulwe ngemizuzwana ezahlulwe futhi inches ke inches yacimana sishiyeke nge cycles ezahlulwe ngemizuzwana ke iyavela ke into kuba xa intambo le ingange 10 inches ifrequency izoba yi 440 cycles izoncancazela ngange 440 phakathi kwimizuzwana phakathi kumzuzwana omnye.